Rika. Tena tātou, and welcome to my living room. Now we're going to take a moment to settle your bodies and prepare ourselves for our lessons. Hākina. Hāputa. Breathe in. Breathe out. Hākina. Hāputa. Ko te pito. Tuwhera mai kia rangi nui. Tā māua kia papatua nuku. Ko te pito. Pupurutia te mauri. Hei oranga wairua, hei oranga hinengaro, hei oranga tinana, hei oranga mo te whānau. Ko te pito. Ko te taha wahine. Ko te taha tāne. Ka hoki ki muri. Ki o tupuna, kia anga whakamua, ki ngā uri, whakatipu. Hākina, hāputa, hākina, hāputa. Now turn to the left or to any other way. Do it again. Hākina. Hāputa. Ko te pito. Tuwhera mai kia rangi nui. Reaching up for the heavens. Tā māua kia papatua nuku. Bringing it down to Mother Earth. In the beginning. Ko te pito. Purutia te mauri, hei oranga wairua, hei oranga hinengaro, hei oranga tinana, hei oranga mo te whānau. Ko te pito, ko te taha wahine, ko te taha tāne, ka hoki ki muri. Ki o tupuna, kia anga whakamua, ki ngā uri, whakatipu. Hākina, hāputa, hākina, hāputa. Last one e te whānau, hākina. Breathe in, hāputa. Breathe out. Do this as many times as you'd like to relax your body, to get a bit of movement happening. Kia ora mai tātou.